Oh, Chineke, nna nke pụrụ m ife niile, anyị na-enye gị ekene maka ọjị a eweta. Wee na-ayọ na-asị biko Chineke, gọziere anyị ọjị a anyị tee na ndụ na arụ ike n'ihi Jizọs Kraịst bụ Onye nwe anyị.
Ihe nyebe ogologo ndụ nyebe arụ isi ike, biko gụna Chineke dị oke na lọji agọjiela ya ka anyị tee atarụ ndụ narụ ike site n'ibi Kristi ahụ dị nwe n'anyị.
Na-etipụta onye karaba kama ọya abụ abụ ndị be ha ịmara ma ọgịgachagoro obodo iwu na anya na-enenu mango onye akwa igbo nwee osi na abụ igbo ka aya abụ ngwa anyị na-ene onye akwa igbo ya nụsịrị mmemmelọ ogo ole chai mmemmelọ ogo ole chineke ngwọrọ mmemmelọ ogo ole anya na-ele ọgwọrọ mmemmelọ ogo ole chineke ngwọrọ mmemmelọ ogo ole a na-akụrụkwa aka ebe a ka ebe na-emedo mma ka ọ na-aka ka eme ọzọ ihe na-eme adịghị izi nke dị izi ekwe ome aga m na kari chọọchị nọ na aba na-akpọ esi ike esi na-agakwu ịma gị ha na-ana ekpe ekpere na ebe a nna anyị dị asọ nọ ịghọtago maagakwu ịdị a na-ekpekwa nnọọ onye m nwere ike dịkwa nwa mbi richman nwere ego o kwu ịghọtago nnọọ ya bịakwagwu ịgwa na-akọkwara chineke mkpa ya dịkwa ọda sọsọmgbe dịkwa ka ogbenye nọrụkwa di a nna ịnwe ekpere ogbenye na adanarụ nke ọgaranya mgbe na-eru ekpere ogbenye ife nwa na-akpọtụ chineke merụrụ m ebere atara m afụfụ nne anyị dị asọ eji m ụgwọ ụlọ 60,000 ife nna akwụtụ 25 toro nso mbi 60,000 eji m ụgwọ ụlọ ụmụ nwa achụsịba na ụgwọ akwụkwọ ọṅụ dị so onwe ndị ga-abịa etu a mbịara ebe a onwe ndị ya sị m ụzọ ike ka chineke concentrate ya ịghọtago olright ana m agwa onye mmadụ ka my pg ọ nọ ọ dị too much samo ma iso na ihe a na-eme achọrọ m ka nye igwe eji ekwu okwu ka e nwee okpere ndị mak ka ọ dị ka ihe kwuru ka a na-eme
This is the time for the computer program to commence. So I'm going to hand you over to the instructor. We'll continue going from here.
All right.
It is with great pleasure that I stand before you today and on behalf of my fellow students, welcome you to the graduation ceremony of the graduating students of Motion and Aid Computer School. I say thank you for honoring our invitation. As Ocean Aid honors us today by giving us a fitting graduation ceremony, we pray that this graduation may not end in our sight, but it will be a continuous process for many years to come. Amen. I thank most especially our President General, Honorable Sir Charles Mwong, and the executive aboard and home team members. We love and cherish you, and more also, we welcome those of you that traveled a long distance from different parts of our community to grace this great and unique gathering of the Eagle. We welcome you in the name of the Lord. We pray that God will lead you safely to your destination.
Hey, what's it, Tila? Yeah, I'm going to say to try to wave. Chitambo, I'm going to be my service, one of our my co-service members, Tamala, you know, what a wine. And everyone else will be kissing on my car. Nwata nwaanyị batala klaasị onye nsọ ka ọ bịa nkụzi onye kọpa ibe m ọbịa dị ọsị nwe mkpọsị otipụta sịna dị tuzdee selekshọn is nem ọf anịma ụmụaka si ọsịma si afta mi ibe anyị apụta ahapụ ụmụ anụmanụ ngwa na ọtụtụrụ chọk gaa na bọọdụ onye nsọ na akwụkwọ ose etie obido dee nke mbụ tọtọis nọmba 2 elevant nọmba 3 hipụpụta mos ngwa nere onye nsọ sịma si afta mi nkwuo na-eme gịnị ọ na-ekwuo obido na tọtọis nọmba 1 ngwa n'elu onye nsọ supere tọtọis ọ dị na bọọdụ o si tie tọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọtọ number two. Umakasikwe number two.
Gezie ntị kwu nnụrụ ụkwa iji mere akụkọ otu PDP ewetela onye ga-anọchite anya ha n'ọkwa onyeisi ala anyị n'afọ 2019. Ịtụnye akwụkwọ na eleshọn na-abịa n'afọ 2019. Akụkọ ndị ntọrọ mmadụ abụọ ejidere na Nnewi. Maazị mkpesa ndị otu nkwu arịrịọ Ekebinoria rịọrọ ụmụ nwanyị. Ozi ekele si n'akụkọ ụmụakwụkwọ ndị na-akwa akwa. Ndị otu pati PDP ekwekọrịtara ma wepụta Alhaji Atiku Abubakar ka ọ bụrụ onye nnọchite anya ha n'afọ 2019 maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke a ga-amalite n'afọ 2019. Atiku kwere nkwa ịgbanwe obodo anyị bụ Naịjirịa n'ime ọnwa isii eji mee ya onyeisi ala. O kwekwara nkwa na ọ ga-arụgharị okporo ụzọ niile mebiri emebi, ọtụtụ ụlọ ọgwụ, ma nyekwara ndị na-enweghị ihe ha na-arụ ọrụ. Ọ gakwara n'iru iwepụta Maazị Peter Obi ka ọ bụrụ osote ya ma soro ya rụọ ezi ọrụ nke ga-amalite n'afọ 2019. Wee mee ya onyeisi ala. Gọọmenti etiti na-arịọ ndị nne na nna, ikwu na ibe na ndị nlekọta anya ndị ọzọ ka ha dododo chekwaba ụmụakwụkwọ n'ogige ha nke ọma na ndị ntọrọ mmadụ karịa. Akụkọ kọrọ na ejidere ụmụ nwoke abụọ na-arịtọrọ ụmụaka na-alọta akwụkwọ na Nnewi. Ndị otu anyị gara n'ogige ahụ kwuru na ndị akaebe n'ebe ahụ kwuru na ha abụọ kwụsịrị ụmụaka atọ ahụ were na-ajụ ha ụzọ. Ụmụaka ahụ ekwughị okwu. Mgbe ha chọrọ ka ha pụọ, ndị ntọrọ mmadụ ahụ dọrọ ha wee gbapụ ọsọ. Ụmụaka ahụ tibere mkpu nke mere ka ndị mmadụ chụba ha ma jide ha tiba ha ihe. Ndị uwe ojii mechara bịa kpụrụ ha ebe ahụ. Onye ọbụla nọ n'ogbe mụrụ anya ka azụ na-echekwa obodo ya nke ọma. Na nwa agbata obi gị bụkwazị nwa gị.
Ụmụakwụkwọ ndị na-akwa ji ohere a ekele ndị oshela n'elu organization ndị wepụtara oge ha na obi ha wee wube omume ihe a ochela n'elu kọmputa skuul. Ha sịrị na obi jupụtara ha na aṅụrị otu ha siri soro ndị gara na nnukwu ihe mmụta. Otu onye n'ime aha ya bụ Maazị Okechukwu Nwaegbo kwupụtara mgbe gbara ya ajụjụ ọnụ. Afọ juru ya maka ihe ọ mụtara ebe a. O kwukwara sị, eziokwu, ihe m mụtara ebe a tụrụ m n'anya. Anyị amaghị n'ụdịrị ihe a jupụta ya bụrụ ifite. Anyị gbara na-aga na Ọnịcha, ya bụ ụmụakwụkwọ siri na oche na niile organization na-eme na-arụ ha, rịọkwa ha ka ha rụọ ọrụ ọma ha aga n'ihe n'ihi na maka mmepe obodo anyị bụ ọrụ ifite.
Mmechi, ọ gwọla ka ọ ha anyị n'ọnụ. Ugbu a chebiri anyị ma ọ kụọ elekere nke isii nke mgbede. Unu echefukwala na ọ bụ oche na Nedo Computer School Radio FM. Ọ bụ nwafọ unu bụ Maazị
Abuchi Magdoli.
na Nwada Ogolachikode butere unu ozi a n'ehihie. Ndị be anyị, ehihie ọma nụ.
Ebe ndị gara skuul nọ na ndị na-agara skuul, maka dịka ụmụ agha mechara kọmputa study, I believe they will still enter high institution for further education. Ọ bụ ịkọ na ọ bụghị ya, otu a ka ọ dị. Ọ dị ka ama amụ na anọ na nkwọ nne ewu ino mgbe a oge niile anyị nọ na nkwọ sị m na ya niile onye gara skuul nsọrọ ọ bụla ịnụ onye gara skuul gụ nwe ya gakwa skuul ka o wee maa cha. Ọ sị m na ya ga nili graduate, anyị na-eme ka argument. Gaima na-apụta one day gaa nụọ ịghọtagonu onye gaa skuul nwe na ihe na-emenụ azụ ọmechi mpa azụ ọzụ nna ndị a machisiri omechin ọ na-abịa ele mechin na jubili aba mgbe ahụ akwụsị mechin na aba otu ihe owere pịa 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 lojas pịa na aha na owere otu ikwu apịa na aha na ọnịcha na ọka biznes aga kechi ya. Gaima na-enwekwa ihe ọ na-eme ọda na-aga chọọ ọrụ na ọrụ na graduate nwunye wosie make sure this interview ị ga-aga every question or answer they are going to ask you on that interview day make sure you answer it exactly. Ọ bụ ebe a na-ala obodo ebe a bụ iwe ndị mmadụ n'ọrụ alin ọ uche na all answers to every question exactly nya ebe nwunye gwara ya ihe bịakwana getman ịghọtagoro onye na-aga skuul azụ ahịa na nkwọ nnewi na-etipụtadị ya chọrọ getman and driver ya ebe nwere chance ịghọtago na-etipụtadị ya aje my friend what is your name ọ sị exactly are you sure you can be able to handle this position I mean this security and getman job ọ sị exactly. Also, as you can see, the economic meltdown in the system, we cannot be able to pay a higher salary. We have secured a grade of people we need on this employment, on this vacancy. Are you sure you can manage whatever we are going to pay and concentrate on your job? Also, yeah, exactly. Also, as you can see, the crime everywhere, kidnapping and killing and stealing. Are you sure you're not one of the kidnappers and the armed robbers? Also, yeah, exactly. I can't walk. And I go back ever. Already no time to waste because of our schedule. We are waiting for them as the DJ is putting a very nice coronation music, cultural music, title music, the teaching music. Come on, everybody, okay, man? DJ, go leave it. One of my neighbors, Chie, I was not careful. She goes, she can go. Whatever. On our side, put an auto, I do the cheap book, she can go monsa. Okay, now, or there, I'm my young. On the boys, she can go with the mentor. Or get on the modern dime, you know, Chicago, JTF, naturally. But I want there, but I don't know. They want the JTF. Now, what I'm going to clear, they will be among one for one. She can go. They will get the abuse of now, what I did. We are called. Never man sir she works a kanku monsa apa was that was that apa nda bu hero so na bia he mande mo po na iwata gono o se kanku monsa uzubu ni muno nda ba kwe obia kute mi wo no sen na e gure e kuku se pa nsi o kota to ni wo je wo de chie ye chie like this I wona ngore ya maka no bi o sen pele mo yan chore nsi na boto wiser onye mbọtụ waiza nwụcha ọsị m ịchọkwuru ọzọ nsị na ofu ezuona ọsị nke emezuo ịtọ nsị na ọgwụra ọsị ma m ga-eji enye m.